Molo mahloba inibingelele igama lami ngikuthatha waphungula amakhola ku Instagram ngicela ungilandele ithi @doubt_phungula useziphendulela umculo wakuleli DJTira emva kokuthi waye ngumsakazi okhoze FM uNgizwe emchune ekhwele wadilika kuye emthuka ke mbiza ngomgodoyi uNgizwe emchune ushangalazi ku DJTira katenzeke ilive enkundleni nokuxhumana ku Facebook lapho etalaphe khona uTira ethi kwakumele ke indondo ayithole kuma Metro FM Awards ayinikeke umampintsha njengoba ke babeqhathwe kwi category eyodwa.
Awu DJTira, I'm highly disappointed in you. Makoya, Berry, nomchamo wakho losiphusisa wona umfowabo wesavana. Ngithi mina kuwe, mfowethu, wokwamukela nje izizwe bangabe sesikudlulile noma uzenze izinto, kube khona izinto nje okwazi ukuthi singabi ngawe. Ngicabanga ukuthi le nto liyafana nama-drugs lawe nowadliwayo. Isingene ngendlela yokuthi awukwazi ukubona omunye umuntu ngaphandle kwakho. DJ Tira, you are out of order. You were supposed to do what you have said kumngcwabeni kamampintsha. Uyangithi ungithini? Uyangithi ungithini DJ Tira? Emngcwabeni kamampintsha laphana wakhuluma amagama asenza sakholelwa ukuthi umuntu kanti uyinja umgodoyi. Lapho uthi khona amavoti akho.
UTira kuye enkundleni yokuxhumana uFacebook wabhala wathi I'm thinking of responding to uNgizwe but my time is too precious to waste. Nimtshele kodwa ukuthi angangijwayeli kabi ke kanti abalandeli bakhe baphawulile ngalolu daba kwi-comment section uLondeka Khumalo kamaludwavi uthena ke kwakhona nje ukubhala ke le post ekufana nokuthi usumphendulile Makoya kanti uSifiso Msomo ubhala wathi don't stoop to his level wemalume, you're better than that, phila impilo yakho mfowethu. Kanti uSimphiwe Siphamandla yenoveze ukuthi ke uyakuvumela ukushweke nguNgizwe wathi ke Ngizwe is always a writer. I don't know what happened, but you were wrong, Tira. Mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi uthini uvo lakho mayelana ke nalo lolu daba ku comment section. Ngakukhohlwa ukucinezela like button ne subscribe button ongilandela ku Instagram. It's @doubt_phungula from you. Somdakadaka ngithi pa. Senghembe.